ekituyisiza bubi ffe ng'eggwanga Uganda abanga champiyoni waffe Joshua Cheptegei agenda kudduka mita 15 ng'abaala barwesi bwe yaali bamulinnya nafunamu obulumi kati tumusuubira kubeera mu mugole naye kituyisiza bubi naye abalimu ababiri katubasabire basobole kutukolera Joshua kye yalukoze.